I-Exodus isahluko sesibini. Kwaphuma umfo wendlu kaLevi, wazeka intombi yakwaLevi, wamitha umfazi lowo, wazala unyana, wambona ukuba mhle, wamfihla iinyanga ezintathu. Wathi akuba engesenakho ukumfihla, wamthabathela umkhombe wemikhansi, wawutyabeka ngeekubhide netywine, wamfaka kuwo umntwana, wawubeka engcutyeni elunxwemeni lomlambo. Udade wabo wema mgama ukuze ayazi into eyakwenzeka kuye. Yehla ke intombi kaFaro, baye abakhonzazana bayo behamba ngasecaleni lomlambo. Yabona umkhombe engcutyeni phakathi, yamthuma umkhonzazana wayo ukuba aye kumthabatha. Yawunqika yabona umntwana, nantso inkwenkwana ilila, yaba nofefe ngayo yathi, "Ngumntwana wamaHebhere lo." Wathi udade wabo kwintombi kaFaro, "Ndiye kukubizela na umfazi wamaHebhere onokwanyisela, ekwanyisele lo mntwana." Ngathi intombi kaFaro kuye, "Yiya." Yaya ke intombi leyo, yabiza unina womntwana. Yathi intombi kaFaro kuye, "Thabatha lo mntwana umanyise, ndokunika umvuzo wakho mna." Mfazi lowo wamthabatha umntwana, wamanyisa. Wakhula umntwana, wamsa kwintombi kaFaro, waba ngunyana wayo. Yamthiya igama elinguMoses, yathi, "Ndamhola emanzini." Kwathi ke ngaloo mihla akukhula uMoses, waphuma waya kubazalwane bakhe ekhangele umthwalo wabo. Wabona amaYuda ebetha amaHebhere wakubazalwane bakhe. Wabheka-bheka, wathi akuba engaboni nto, wathi qhwaka umYiputa wamselela entlabathini. Waphuma ngemini yesibini wabona amaHebhere amabini entlalane. Wathi komne omnye, "Yini na ukuba umbethe ummelwane wakho?" Wathi yena, "Umiswe ngubani na ube ngumthetheleni nomgwebi wethu phezulu? Uza kundibulala na usitsho nje njengokuba umbulele umYiputa?" Woyika uMoses wathi, "Mayibe le nto iyaziwa." UFaro wayiva le nto, wafuna ukumbulala uMoses. Wabaleka uMoses wemka kwaFaro, waye kuma ezweni lakwaMidiyani, ngahlala phantsi ngasequleni. Ke kaloku umbingeleli wamaMidiyani wayeneentombi ezisixhenxe, zenza kukha amanzi, zayizalisa imikhumbi ukuba izizise impahla emfutshane kayise. Bafika abalusi bazigxotha, wesuka uMoses wazinceda, wayiseza impahla yazo emfutshane. Zafika kuRewel uyise, wathi, "Nitheni na ukuba namhlanje kuhle nifike?" Zathi, "Sihlangulwe ngumYiputa esandleni sabelusi." Kunjalo wasikelela amanzi, wayiseza impahla yethu. Wathi ezintombini zakhe, uphi na nimshiyeleni na umntu lowo? Mbizeni adle isonka." Wakholwa ke uMoses nakuhlala naloo ndoda. Yamnika uMoses uSiphora intombi yayo, yazala unyana uGeshoni ukuba besithi, "Ndingumphambukeli ezweni lolunye uhlanga." Kwathi emveni kwangaloo mini wafa ukumkani waseYiputa. Bangcina oonyana bakaSerayeli ngenxa yomsebenzi. Bakhala kwenyuka ukuzibika kwabo kwaya kuThixo ngenxa yomsebenzi. Wakuva uThixo ukugula kwabo, wawukhumbula uThixo umnqophiso wakhe noAbraham, noIsaki, noYakobe. UThixo wababona oonyana bakaSerayeli, wabazi uThixo.